Is
it?
May I bang your
boyfriend?
I
call
you.
Oh, shall I
say, Eh?
Man,
Luyan, how can you push?
Hey,
you. Umbulela kanjani kuphi? Mina ngizokuzana ukuthi
ungisukele nje. Mara kwazi
umbulela yazi. Ngingi ngiyenze da. Lokhe business mutwako. Ngingi ngiyenze. Uwazi ukuthi uyanda singochama ngiyabuya.
Ah, ngahambi.
Ngochama.
Okay,
it's fine.
Good morning, I'm fine.